cause you fail to see it's not. So you're not proud, but you're not disappointed. Well, that's a lie, it's written all over the distance. I could blame this rift on her, but you had a choice and you made it. Yeah, you made it. And we could have got by. You should have been there for me when I got down. You were never there for me when I got down. Me when I got down. Now you can get by without me. Without me, without me, 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 without me. Without me.
Da 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 da